moria te motu kohana atsu te ora ora hia atsu te ara tsuku wa e hine tsuku wa te ara kia re re hine mara o ma whakamatuntu hine mara o ma whakamaru Titi fatia mai he aha ke tua afina tia hau kama ramai